Like a yo-yo is a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to most, oh, never mind.
Da 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 da